tiye mashini nyasaye porebo manyo wenyisiye mashini nyasaye porebo mo weyakeliye mashini nyasaye porebo mati weyawachiye mashini nyasaye porebo manyo wenyisiye mashini nyasaye porebo mo Mashindi nyasaye, porego mati. Tawe ya warniye, ni mogo more kono budaina. We ya watiye, ni mogo more kono cheko ingi. We ya nyisiye, ni mogo more kono bupaina. We ya watiye, ni mogo more kono budaina. tokora kwayo ujo nyasaye enku yesu mawon mwandu tokora kwayo ujo nyasaye enku yesu nokonyi kigeno kuome no resi kigeno kuome no mikwe kigeno kuome no konyi kigeno kuome no mibe tokora kwayo unyitimba Yesu mawon mwandu